Sifuna i-reciprocal ka 2 no 4 over 5. Ukufumana i-reciprocal kukufumana i-inverse. Xa sifuna ke ngoku i-inverse yale mixed number, funeka siyitshintshe ibe yi-improper fraction. Sino 2 no 4 over 5. Ile mixed number esiyinikiweyo sizayibhala njenge-improper fraction. I-denominator yethu izaba ngula 5, i-numerator izaba ngu 5 times 2 plus 4. U-5 times 2 ngu-10, u-10 plus 4 ukunika u-14. Sizawubhala 2 times 5 plus u-4. U-2 times 5 ngu-10. U-10 plus u-4 uza kunika u-14. Itsho ke ngoku loo nto uba le nto iyafana no-14 over 5. So u-2 no-4 over 5 xa umbhala njenge-improper fraction uba ngu-14 over 5. U-14 over 5 yi-improper fraction ngoba i-numerator yethu inkulu kune-denominator. Sifuna ke ngoku ukufumana i-reciprocal okanye i-inverse. Xa uyenza loo nto uthatha i-numerator uyenze i-denominator, i-denominator uyenze i-numerator. Sifuna ukufumana i-reciprocal. I-reciprocal okanye i-inverse yale fraction. Sizawuthatha u-14 simenze i-denominator yethu, u-5 abe i-numerator. Ku-5 over 14 i-reciprocal yethu.